my national team. Tumaze na kubidi nga tuli mu camp era abatendesi baffe bagezezzaako nnyo okuperfectinga okushootinga kubanga tetaga goals nyingi kwawe nga tugemesa mu Ethiopia so that tusobole okugijjamu era nze ne ttiimu yange tuli beetegefu engeri gye tubadde tusamba league games tuli fit ekimala okujja mu Ethiopia.